more more jacora mona mugo futwigera udapema nk'emetero basi imwe ni nusu basi
imwe ni nusu eh nushaka gukundana
oya
nkabibaza naho ko nk'ubu ata nk'abakobwa bibaza ati shaje urya nke gataka ni makimwe yoshobora bimeze gute nabo
ushobora barashobora
nabo urashobora
nanjye ndashoboye
biramutse gushika Roketi ugatongoza nk'umukobwa akakwankira ko yakuri mugufi
birashika
biramaze gushika
eh
nk'ubu biramaze gushika nk'umuntu akakwankira gutamba ati je vraiment ureho ko ndi ushaka gutamba
apwe je barankunda namba ndi namba ndi mu kabari baguma baza ngo dutambane eh birakunda
haguruka none haguruka Nara kaje ditamba ko.
Nene ni bukiye bukenye ne urabibona.
Nene aho bana mutumgena ko.
Ni bukiye bukenye ne none n'icyo ubibona no.
Salut salut abakunzi ba Active mu momente neza agenda meze neza ndashimana cyane. Murabona je suis en forme. So, non, mon cerveau, ce qui m'a fait que je suis en forme, c'est que je suis en forme. So, murabizi ko ndabakunda cyane ndi kumwe namwe mba numva ntese kuri mikoro ni mucyo centre la tarita byandi kamera Juma Jux wow ndi nyene kwa kundi nyene handi nyene Okay tureka mbanze ndakura mutsi bisa
So
umeze neza
Ego ndabutse
Ura dora
Ego
Eh ora mutsi bakunzi bazi active ongere nawe ubibwire
ndabaramukije na mahoro Ego abane namwe murakuze
Nene kutabibwiye
mani twa Roketo aba nkoreraho bita muri plaza muri ville ego
ukora ibiye
ndumudandazi
ndandazi
impuzu
impuzu
ego
Roketo none kanzi gatsi iryo zina ikuye ki Roketo iryo bande bari kwiza ndi si neza ko tabara ababyeyi bari kwiza
oya saba ababyeyi bari nyisi nabasaza bari nyisi igihe bari ino mu Burundi abasabuza
wari uhari
no nari
bari kwise kubera iki
kubera hari umusaza nyene w'umugenzi niwe ari nyisi
wibaza ko ari kubera iki ari kwise
kubera abonye mbangutse cyane
cyane umuntu yabangutse bose bamwita
Roketo
ha none menga ariko icyo gihe ni cya kera gusa imyaka ingahe Roketo
mfite 23
ndumva urakuze so Roketo nashaka kumenya waba warize cyangwa bimeze
bo just needs muganda afite amashuri makeya rwose
makeya rwose
makeya atanu
kubera ko none utabandanije kandi wumva uri murabyo
ntibyakunze kubera ikijyanye n'uburyo nyene
uburyo Ya, ntababyeyi wari ufise byabimeze.
Ah, mbo ntababyeyi nari mfise.
Kubera
uko nyene.
None aho hose kuva mu wa gatanu, kuva mu mbere gushika mu wa gatanu, wari higwa gute, nande ibikoresho by'ishure, cyanke gusungura, wari higwa gute.
Abagenzi nibo banguriye amakaye bakandihira.
Hama hageze gufungura kandi urumva waratonda ku ishure byacu bigenda gutya
naja mu bagenzi
uvuga wajya aho ubonye
aho mbonye
hose ntasha nabaye ubwako
oya
kumbe wari reka niho wanze wavuga nyine kuri imisiri hama none aho hantu ukorera urikorera cyangwa ukorera undi
nkorera uwundi muntu
ya byagenze gute kugira kwizere kuko turamenyere yuko abantu benshi usanga nuvuga bafite ubumuga cyanke hari ikintu badasanzwe bameze nk'uko abantu tumenyereye usanga abantu babakengera bakibaza ko atakintu na kimwe bashoboye byagenze gute kugira kwizere
bo uwo mupapa n'umwana mwiza n'umuntu adakengera no
burya ntiyari afite ubwoba avuga amakenga sha umuntu jewe reka mpime ndabe kimwe gusa sinibaza
Abgo na abgo na yara fis.
Changa ya kubo na nyenye kunugira. Ukono mvugisha bakiria.
Ukono usatira twetu vyitango usatira.
Nane usatira gute. Usatira gute.
Mukiri anda muhamagar.
Mubi dufate ndaje ngiye handi hantu. Kuntu nyene umukomvenka kugira ziwawe kandi ataraji wawe bigenda gusoza nk'umukonje.
Ndamuhamagara ati kiriya bite ni sa. Bravo ati karibu ngaha.
Ya sena. Ya. Uko nyene ushaka usatira pana ibyo usatire nyene.
Mbonga mubwira ati hano hari ibintu byiza hari ibintu bitagase
umubwira ka nyene ukuntu nyene icyo yagushimirwa kuntu satira nita nkeneye kuko kesha bakobwa n'abantu bakunda abantu babembereze abantu baba sindi baba bavuga gute gusherisa urumva bababwira utujambo nyene twiza kugira ngo bemere cyangwa bacyoherwe ubigenza gute
Mazo kukubwira ati hari utuntu twiza nga
akamenya
karabyumva nyene amakinjira nkamuntebe
iyo yase akabwa hari ukuntu nyene umuntu
akwibakiriya nyene banse akubwira ati ngo nzo arinjira mugaka cakubwira ati nzogaruka sinze kugura
urahabonye basite satiriye na ndakeneye kumenya nk'ubu uba ukiri hariya anyumvuze ko ntibyakunze kubandaye abo muvukana nabo kubera ko atababyeyi barabandanije cyane
abo tuvukana barabandanije
urumva si kubera ko kubura ibikoresho nk'uko wabivuze
wowe
warabiretse
narabiretse
watonda kangahe
je natonda iminsi yose
tutabeshanye
mugabo natonda iminsi yose haya biragoye
si iminsi yose usanga watugenda nyine gutabangana
mbona genda nko mu makuru muko nko tutitse nyine muri vire amo seeing code twize
kacha nyine wabahe hari wabahe
aba isororezo
ni kuvuga wa visororezo uvuye ku ishure dufate mu nkombo wa kabiri cyangwa wa gatatu ugacu uva isororezo ukaza muri vire hama umwanya wo gusubiramo rocket wewe ubwo ari mu ishure wewe waba nk'umugasa nta hari
byo nasubiramwa mu ijoro ntacyo cyanke bikabye bigahe
akenshi roketo we ni bisi zingahe warumaze kuriha tutabeshanye roketo bisi zingahe warumaze kuriha
je bisi ndariha
oya apa ubu nyene barazi bara icyo gihe ukiri umwana mutoya ni bisi zingahe wari
je naraziriha
ko cyane wacugenda bakurere
oya oya
ngoni bari mu myaka mike kandi kumbe ukuze kumva ke
oya je ntibandera ntibandera
wavuga ati je ndariha
ndariha
ha hama ndakeneye kumenya nk'iyo bishitse eske nibishuka nko mu kibano ari ubu canke kera kuko ndibuka abana bo muri primaire vraiment ku kintu cyo kugayana canke kuvugana nabi bakagutuka uko ameze ukuntu ariha canke umuntu akakubwira nabi canke akakugaya ntibyakunda gushika
mbo aje hano niga n'ukuri ntibyakunda gushika
ntacyo bavuga canke usanga barukaze baragutinya
abwo benshi ba ntatunze barumviro ngo kubera nyina
barumviro
kweri ama brag agene yo gutwenza
eh waratwenza aha kandi rero nkene ngire mwenge munyene wa ndenda kene gutwenza n'abahunzi baje active barakene gutwenza
bantu bareko baratwenga baratwenga
kandi wenge urazi gutambara ukeza
eh
wenge urazi gutamba
gutamba ego cyane ndabitse mugabo
uko ndasiziye hariho abakunda ama afrobeat bebagira gute oya hari abakunda nyene ibinyafrika hari abatamba kizomba hari abatamba salsa hari abatamba ndatse ikizede hari abatamba nibyo ukunda gutambira
mbuze yo duhoya nitwende nta yindi
Yariyo yose ngo iba yiruka ni rege byose urajanira
ndajanira
oh bo mwizize se kame mpari yukunda gusumba izindi kundi ya
bo nkamaze nka salsa
Je suis un peu plus de temps. Mubone ibyo twibaza kenshi sibyo ibyo twibaza sibyo nubwiza bw'Imana gusa babandanya kwigaragaza twese turabantu dose urumva ni ngado barashoboye kandi baranasumbye ugasanga murasumbye nabandi bantu
ego ego
so ni kubwizo rero so ndeka ndabashimire cyane mubandanye mugira subscribe ushaka ibintu byiza cyane Isaac TV utaragire subscribe hamwe n'ibyishuko biragusiga hamugire share ugire comment na like so kuri micro yari mu cyasante la tete behind camera tuma jokes bolde kandi ndabashimira cyane ndagiye ko ndabakunda cyane murabizinda bafise nimwe ba boss yanje so ciao ciao.